Zahara meant so much to me. Like, really meant so much to me. When these are a diva, I say diva, I'm a diva, I must perform a song together. I think you guys know that I was once a backing singer, so we had a good time, obviously, together. And Yakubula and Jamandu for Nilele, Bengi Pishaya, Watson Tomb, Sana Lap, Masafu, Yakilis, African Peta, and Sana Lap, Yaboni, especially Petagas. What's in Jingaz, a work of Fungu for a shed and the music sang late, and it's like Gayus Exukala Wood, Ongolongs of the planning of Landa mean. So, Angazman, we shared so much. It's a pity that in South Africa, in Zabangu, Timazanga Lendela, Tina Besset was a work is Mazangayo. She was a very funny person. Monkhena, you would say I was a woman from his age. She was a strong woman, very talented, very intelligent. When I could photo was stubborn there and there, but she was just an amazing person, honestly. Maninga ma memory engathi ngiyawakhumbula sisonke naye, like bekumnandi kakhulu. Yeah.
Thank you. Any message that you'd like to give to fans, friends, and family?
We've lost a queen. We've lost someone who was very, very amazing. Ngingathi nje abantu abalalela umusic wakhe iyona ndlela hlampe ezobathuba amanxeba. Sonke siyakhala kubuhlungu kuthina sonke. May her soul rest in peace. Ngiyazi ukuthi nakumndeni wakhe kubuhlungu kakhulu. Mina-ke benginokuthi ngimbuke, nginga-understand, ngimbheke, angibuze athi indaba ngihlengezele inyembezi because umusic wakhe ubehlukile. Bengibuze ngithi but you understand ukuthi uNkulunkulu ukubusise kangakanani. You are amazing, you are different. Ngiyazibuza ukuthi wakhiwe kanjani because into ofike nayo la emhlabeni or e-South Africa into ehlukile engingakaze ngayizwa. Even now njengoba ngikhuluma ngithole ama-goosebumps because Zahara really wafika nento ehlukile and bengimbuka ngibuze imibuzo ukuthi like wakhiwe kanjani, uhlukile. Angazi ukuthi naye mhlawumbe uhambe understand ukuthi uNkulunkulu bemblese kangakanani, but bethi uma ngiphendula ethi Nomcebo also uma wami uyakhuleka kakhulu, ngicabanga ukuthi yonke lento engiyiyo it's all because of umzali wami uyakhuleka. So sometimes ubethi uma wakhe uma efonile ngithi ongikhulumisa noma wakho, nami ngicela ukuthi angikhulekele ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngelanga ngifane nawe. Mama, ngicela ukuthi lezi yibusiso lezi uZahara anazo, nami ngicela ungithandazele, nami one day ngifisa ukufana naye. And I'm grateful ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngelanga ngibe ulo Nomcebo ozimele today. So alwehlanga lengehlanga, konke kwenziwa uNkulunkulu, iplani yakhe, nathi ngelinye ilanga siyohamba. So akukho ebesingakwenza ukuthi sikubambe, konke kuyiplani kaNkulunkulu. Silahlekelwe siyi-South Africa. Yeah, that's all I can say.
Thank you.